garow iyo dhulkeenni dhoobadii uud koray ama beeyo dhaadheer dhugashadaad u roonto waan kugu dhowee garo dhugashadaad u roonto waan kugu dhowee garo